umuhungu aguma ashavuye andi umutima afite ushatse kwinjira umutima oya so kwemera
monya kare yari muri rimbyo mwisengera muri chorale ariko mu nyuma ebane sinzi kwari kugwana byo nzi ko yavuye mu by'Imana
narigeze kwe ndirimo mu yeglise nkuko rushaka kuba warigeze kuba wiga muri primaire amuka wigeze mise
gwa cyangwa ariko kurimba muri yeglise ari kwiga nka muri primaire
no ivyo ntavyo navuze dogo naguhaye example
eh niko ngarira nibiye
nkuko wahora muri imperial usigaye muri rise active sinavuze yuko muri imperial rero ari muri primaire ntavyo ntavyo navuze
active ho
Hello, hello, abakunzi ba Isaac TV muraho murakomeye umeze neza nkubona kuri mikomuri kumwe na Shanice Delicia Band Camera ni Juma Jux sas no musi vraiment kumwe n'umwigeme umudem abikora neza ko bikora neza aririmba neza vraiment afisa kajukeza reka abaramutse umeze neza
ndashima vraiment
kubantu bo batakuza abantu batazi umuntu turi kumwe ushaka kwidondora bakakumenya ukaramutse nakunzi ba Isaac TV
It's Monia Flow Dabaro mkija wakunzi wa Isaac TV Egu
Witwa Monia Fleur, witwa Sinafuzi msene
Monia Fleur, she
Amazina yose wahawe na wabze inaya
Shuguji mana Monia Uwase
Monia Fleur na wakabu yehe
Kwera shugwe
Mbega Monia ndasha kumenye tango kuri munga kuri limba jari
Mbezi kona tango indiri mba yanja soho te mku chenda
indirimbo yawe ko natashe kwimenya mugava matwe ndirimbo yatembere cyane n'abantu barayimenye yitwa gute
ya mbere cyane
egi ya mbere
samolova
samolova siguri
samolova
aba warushatse kuvuga iki
encore
plus okay sho gutushiriza kuno niyo ndirimbo yawe tukaya
ahure je ni unzoba sinifuza kuguhomba ubwo numva shaka kukumenya sama lofa
okay mbega monya ndashaka kumenya monya aja kuririmba cause ibintu byo muri studio biratwara umwanya mbega muhira bavyakiriye gute
no baravyakiriye baravyakiriye neza cyane kubera ko bari babitswe ari byo bintu byanje ahubwo nari naratevye tu
igihe mbega muri studio canke wari usanzwe ugendayo
Yisidiye dogana n'etwese turagenda bisanzwe nyene.
Oya mugani wa bifese
kuja kuririmba basi.
None baraharobera mbe nka ntu barahatadiriza inyama.
Wari mu bindi bintu nane rukagira.
Saba sigiye kuririmba.
Ego.
Yagiye mbere game studio kuririmba.
Oya, gusa ni ngiye ryambere ngiye mvuga ati je ngiye kuririmba indirimbo yanje je nyene.
Okay. Monya indirimbo yawe Some Lover mu nyuma waraso yindi ndirimbo yitwa Wonyemerera. Nayo sho kuririmba gato.
Wonyemerera baby ko tusobana Wonyemerera baby kubuwanje Gusa hamwe nabo ndirivye gusa nkabura umuntu numwe nyemerera do guca tubipfa
Oya bakunzi ba Isaac ah ushatse kuvuga ko tagufisa
Oya none
okay basi Mbega monye ndashaka kumenya monye indirimbo ya mbere yari indirimbo y'Imana ukuratumba mugabo bwa kabiri uri indirimbo wonyemerera indirimbo baheza twete kwita indirimbo zisigirango monya kwiki indirimbo ya mbere yabaye gospel ya kabiri ukaririmba ibintu meze uko
afetse nabanza nka gukosora indirimbo si imana indirimbo ni ya monya sivyo
okay
eh kandi indi ndirimbo si yisi yose ni ya zose ni za monya ego gusa difference ihari nuko message ziri mu ndirimbo zitandukanye ariko zose ni gwanje
sawa Garero kubi Kwikirone irya mbere waba waririmbye message zitandukanye
Nibaza kivyo bini normal kumuririmbye nibaza ko ndokwama muri message ya indi gene Yego nibaza namba mperuka kuririmba wonyemerera sinza kuma saba mu nyemerera Nogira oya
Uririmba waronse buna
Bunaho naronse nturirimba naronse canka nabuze byose rega byose nico kibi
Ariko munya hari amakuru ufise avuga yuko monya kare yari umuririmbye umwisengera muri chorale ariko mu nyuma ebane sinzi kwari kugwana byo nzi ko yavuye mu by'Imana akaja sinzi ibintu nk'ivyo nyene mu nyibivuga kwiki
sinumva ikintu no bivuga ko dogo kubera naho no bivuga ntibica bihinduka sinibaza ko nina bivuga bica bihinduka yego narigeze kwe ndirimo muri eglise nkuko rushaka kuba warigeze kuba wiga muri primaire amuka wigeze mise gwa
cyanze vuga ko kurimba muri eglise ari kwiga nka muri primaire
no ivyo ntavyo navuze dogo naguhaye example sivyo
Eh niko ngarira nibiye
nkuko wahora muri imperial usigaye muri rise active sinavuze yuko muri imperial rero ari muri primaire ntavyo navuze sawa I'm going to go to the house.
Nene, Okay, but since then, we could get it.
Eh?
Didn't we could get it to Korea? Shall I him?
Eh, oh yeah. I created that with
Korea, guys.
Can you even have a puppy? Need a kitty? Seemed in it.
I was in that book.
Eh? Okay, Viva. Okay, could you try your cook?
Money, oh yeah, but since the shack of Zibugibas.
We've said to wash it once.
Oh yeah, bizivuga. Ah, abakunzi baize active ashaka kubimenya ashaka uvyivugire we ndirimbo ikurikira.
Singorane ikiza nuko babimenya. Suko jewe ndabivuga canka wowe bivuga.
Oya wewe? Wewe nyene gukora indirimbo vyari kuba vyiza ari uvyivugiye.
Nene bazayo ukindirimbo ntirasoko kwavungira ndabaye freestyle indirimbo zarasoka.
Oya vraiment ndagusaba kweli. Monye ni murimvye ko bikora neza, murimvye ko araza. Bon, yego ariko bikora neza niko no vuga mbega monye afite management.
Yego.
Uri muri management ya.
Chetano kandi muri management tu.
Oya ba, ibihari biravugwa sho kwitubwira management yitwa gute? Management yandi.
Ni badako tugiye kuvuga ngo management yandi biraje kutugora sana. Sibyo? Essentiel nuko umuntu ari manager. Aba amutegurira akazi kiwe tu akamenya ukuntu akazi kagiye gukorwa nibaza rero nciye mera ku murongo ndondora biraza kugora
donc ufite manager benshi
nibaza ko management nibaza ko ari umugwi
ariko umunye sinzi biratandukanye kugira team mukorana no kugira management mbega ufite management ufite team mukorana
afite wowe management uri kuravuga namaze kuyumva management uwo ukurushaka gukura vyitiranya na label sivyo na label ndimwo management ufite ni nga ukuntu njye ndavyumva ni nka team wamukorana sivyo mumfite ibyo mukorana ni sego ko afite management ni baba ni baba bagutegurira bakubwira ati ibi nibi 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 ni ako bidasivyo afite ni nka team ako ni management nyene nuko tu
mbega munya nk'umuntu ashaka kumufasha umuntu ashaka kumufasha biremewe
cyane
yo gutora hehe
shaka mvuga nimero zanjye dogo
uyaye ba si byo sho kuvuga nko nkama amantu zukoresha ugavuga nka Facebook
Monia Fleur
yaba Facebook Instagram
ibintu nk'ibyo ni Monia Fleur
okay Monia tuvuye ibintu by'umuziki gato tuje mu bintu by'ubuzima busanzwe mbega Monia hajye mu bintu busanzwe akundiki cha kina kunda sho ati gukora sho ati kurya
eh ndakunda kuririmba ndakunda gutwenga tu
ama gufungura na
eh cyangwa ndi ibintu byinshi nyene nta nashobora gu ego
mwenye afite umutipe wa sokat
ego
okay yitwa gu bitashobora kumenya niba atari banga
cyakibazo ndakiyamye
oya nacyo wi kube juma ntubikate vuga
ngo motife rero ngo kubera bandeze yuko ntabivuze bashyira
mbega mu nya nk'ubuhaje nk'ikoze mu diaspora diaspora muri barabe muri imisi ntavyo nzije ntavyo nzi haje nk'ubu mu diaspora akakutraga munye nica kintu uraba cyane kugira ngo mwemerere
cyane kibaze mu munsi ubiruhere ndacinvise ndacishuye cyane si kuvuga ngo umuntu mu diaspora ngo muki no nakwiyumvise mwo bashamba nakwiyumvise mwo kandi ntacho mfite ndaba ngo kugira ngo ndakwiyumvemo oya
umuntu wari wese uramwiyumvamwo
oje si kuvuga ko umuntu wese umwiyumva murumva ikintu gihari nuko umuntu ba wamwiyumvisemo gusa mfite n'ibintu biyiza utazi comment biba byaje wowe gusubisanga byaje ego
donc monya mukugira kunde n'umuhungu nta kintu kimwe araba numbeshi kuko baba abakobwa benshi twese tubafite amakiti turaba munya mbega arabiki aso
oya nuko ntara kimwe ndaba mugabo rero shoje nene
izaye basho kuzitubwira
ndakunda umuntu nyene ya afite ataguma shavuye aguma shavuye nyene oya ndakunda umuntu atwenga nyene tari ego kunda umuntu aban atwenga
kwiye atwenga neza hama
afite ngo umuntu atwenga neza ni kuvuga wa muntu abitwenga ari umuntu atwenga ukavuga ati wewe vraiment utwenze ubushaka hari umuntu atwenga ukabona ati atwenganye umutima mwiza nyene ukacifana vraiment c'est bon araberewe nyene no gutwenga
mbega umuhungu naho yoba ameze gute naho yoba sin umuntu yatopfaye mbere n'umuhungu ameze gute
umuhungu aguma ashavuye andi umutima afite ushatse kwinjira umutima oya so kwemera ego
mwenye ndabona imenga uracyari umunyeshuri nimba ntihenze
ego
mbega birakorera gufashanya umuziki no ku ishuri
cyane
muhira ababyeyi ntibashavuza
ushobora kubashavuza mugihe ndabikora neza
sapoti y'ababyeyi urumva irakwiye wewe nta kibazo
ego vrema nta ngorane nta kabifu se niyo n'ababyeyi banje
n'uwahe muririmbyi ngaha mu Burundi baba abanye bariko baraza aba innovation generation canke aba legend canke that wipfuza kuzokora na collab nawe
fet jewe nitangura nyene urabona ko ugitangura music hari abantu bakwegera cyane bakwegera bakakwereka come on nyene bisanzwe bakakwereka kata mutima mubi rero nibaza ko nka bi kitwa bi face sivyo ego bi ari mu bantu bashobora kuba baraga ata mutima mubi sivyo akwereka ko na mutima mubi nyine akakwereka ukuntu bishobora kugenda nibaza ko kandi kindi nacho ego bi ariyo abantu in nouvelle generation vraiment ko n'abantu muba mufitaniye ubumwe kugira ngo se kugira ngo ukorane n'umuntu nuko muba mufitaniye ubumwe n'uwo muntu d'abord sivyo rero nibaza yuko in nouvelle generation bien sûr que oui baby oui designer son andi turari mpati n'abandi rero nta turari ego na binye ne dusante dufitaniye umbe abantu buke ubucuti no kuvuga ukorana n'umuntu basha mufitaniye ubucuti niwe mukora ikintu gisa neza kandi kimeze neza sivyo eh se konsa rero
umuntu yabashaka kumusaba monya featuring indirimbo collab yo mutora gute hasabye iki kugira ngo aronke yo collab
nukuri kwimana ahantu umuntu hora ni hahandi nyene nguma ndahavuga
donc basaba wewe nyene nta handi hantu baca
oya ni kuvuga ngo jewe ndakuyobora sivyo nambara utegereza kubisaba jewe nkaho kwereka nimba ataho bisaba naho naho bisaba nyene ariko nyene urumva yuko bitogenda ko nyene ngo abari jewe nyene nshira ko ndakoba mu gihe mfite abantu bashobora kuba bantegurira ivyo bintu
okay munya kishi mukobwa iyo yinjiye muri music muri industry ya music aronka ibintu byinshi bimusamaza ibintu munya ni challenge amazi guhura nayo ibabaza mu muziki cyangwa ikintu amazi guhura nco kikamusamaza akumva avuga ati vraiment aho ngeze ndahevye muziki
ngoza ho gushikisa tagihari nagihari kandi oya ntagihari uko je w'ikintu kibaye ufata umwanya wanje nyene nka subwenge ubwihe kuvuga icyo kintu uvuze ati ikintu nimba ari induru n'ofisi nkumva ibintu birancanze nka komiduru tu aba oke bica biherana biza kuba biheze ni kuvuga biherana n'ayandi uru nyene bikaba biraheze nta sisa kubyibuka ngo oya
basi komante ya mbi mbi umaze kuronka ni ya yari imeze gute
komante ya mbi kenshi jewe sinumva komante ya mbi nyene ngira zirashaka kuba ari nka zitanu zitanu zose sinibaza ko zitanu zishika ndashaka kuba ndamaze kuronka komando mbi zigera kuri nka nazo ntiziba ari mbi ni za zindi zo kukukebura ego ama mwikirane ku mbuga zanje ni vya bindi nyene monia fleur ego ndabitswe mu bikora neza kandi cyane
abakunzi ba Exactive n'abana biza cyane barabikora so mu supporting ngene umwana n'umwigeme ariko araze neza ndezi ko ngamuri industry ya music mu Burundi turakeneye abigeme cyane baririmba kandi umwana namwe mwumvise aririmba neza cyane so mu supporting natwe no mandaba basaba ntimwigiye kudusupporting natwe turacakeneye ubufasha bwanyu kuri mikarisha ni stylist ya behind camera ni Juma Jux ciao ciao
Isaac TV oh.